Nikisura chokole Rangi yake ya chokole Uzuri kampa mama Oh mama Chokole kama